Ibiheruka gushikirizwa na ambasadeur Francine Niyonsaba birarikoroje ku mbuga ngurukano bimenyesha B na Simbizi wasaye mavumba nabo ntibyabasize batabivuze ko kundira ndabahekaze mwese mwese mu kudukurikirana nk'uko menyere njeho kingen kunso ngo ndabategura kandi ngabashikiriza kino kiganiro nk'uko menyere reka dusutumirire bashasha kugira ngo ngize subscribe gire n'amakuru menshi meza nka twa turabategurira ntabaciye ariko ndandi kubasangwa cyo kimwe namwe bimese muri ko murumviriza duhurire ngamu isomana ko muri comment rugira ngo tubandenge tugira ico tuvuze kuri no nkuru tubibutsa ko grow up ari mu masosiyete akorera hano iwacu asanzwe afasha abantu bayituye kugira ngo bamenye uburyo bashobora kubyaza umusaruro imbuga ngurukana bumenye basanzwe bakoresha cyo kimwe no kuduza ama views ama like ama comment cyo kimwe na followers kuri izo mbuga yaba Facebook Instagram Twitter TikTok cyo kimwe na YouTube ibyo byose barabikorera ko niba ubyifuza rero utwandikire kuri iyo nimero kugira ngo tubanaye tukubwire byinshi bijanye n'uyo niyo sosiyete mugiye ambassadeur Consigne Nsaba yaheruka gushikiriza ko abantu bari bakwiye kuvavanura no kuvyuka isaha zineza gatondo bakidoga ko atakazi bagira ahubwo barabe bavyuke kare kuko ari yo nzira iyo kugwanya ubukene ariko abandi bo siko naho abibona kuwe abandi bo siko babibona Simbizo zose muvumba we yavuze kuri Facebook ko we avyuka isaha zinagiye kurya ayo yakoreye noneho akabona kuja kuri kurima no kwimbura ayandi uwo mugabo agize imisi avugisha benshi yavuze ko agize imisi yiga umugambi wo gukora yavuze ko agize imisi yiga umugambi wo gukora umwavu uvuye mu ngorane ariko ntiyashikiriza neza nimba izo ngorane ari izo zadindi abantu bose baba mucanki yashatse kuvuga ibijumbu kuko mwibuka neza ko byigeze kwitwa ko ari ngorane ayo majambo Sabine ntiyayihanganiye noneho aca yandika akoresheje urubuga rwe rwa Facebook muri commentaire amubaza nimba yoba yaragiye kwivuza na aho yabishikirije mu majambo make akabashatse kwerekana ko ibyo Simbizi wose mavumba rekarashikiriza ari ibintu by'abasazi ayo majambo y'ibijanye no kuvyuka kare rero akabatahereye ngaho kuko Francine Niyonsaba yamusubiriyemo kandi aho yasangiza abantu amashusho yiwe ari mu baza kanye kugira ngo ashobore gusubirana ubu mubiri wiwe agarukana agahagarike ububabare mu babashije kugira icyo bashikiriza muri commentaire bamwe bamushigikiye bavuga ko biboneka ko ibyo amaze gushika ko atari ibyizanye ahubwo ngo ari ibintu yarondiye kandi umwanya utari muto mu gihe abandi bari kari agatwengo gusa rya jambo ry'uko vyuka kare ryahavuye rero rigaruka ko nari nababwiye aho hari uwavuze ko uwo munonotsi wacu atoroshe ngo kuko ubutwoza twumva ko utaja mu mazi akanye ngo adashobora gutera imbere kuba tabibonye abantu batari bake bakaba batamushigikiye kuko ngo hari abazinduka ariko ntibagire ico baronka abandi nabo bakaba bavuze ko nawe yarakwiye kuzinduka ndere umugabo kuko nawe amukeneye abandi nabo bakavuga ko yivugisha kuko ngo we yamaze gushika yaja kuberagira muri Vuit kandi afise nivyo amaze kuronka wo munonotsi ntiyaretse nawe kugira icyo ashikiriza kuko yavuze ko we ubutumwa yashikirije bwashitse kubo yashaka ko bushika ko byerekana ko amajambo mabi canke uko atubaka bari ko bamuvuga ko we ataco yamubwiye mwamenya ko Francine niyo nkasaba rero agize imisi ariko arashikiriza amajambo atandukanye ajanisha guhanura abana bariya kubijanye no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cacu.